This goes out to all my black people. Black thoughts. Bang. Sure. Kumbula kudala, sena badala, bethi endlini yehlaba. Njengameva kamalala fefu bohlonipha ukuhlaba. Thina kudala sibhala le ncwadi. AmaZulu boy, uya nomalanga kulobu mnyama. Fuka mntu mnyama, sukusicikelela phansi. Buya mntu mnyama, ngisho noma izinto zingahlangani. Fuka hle mnyama, buya siqale phansi. Sure. I mean, buya siqale phansi. Kudala besibiza ngamaqaba, sibasinela le namba, siphanda leli saka. They say if you believe ungamuva ngisho indaba. Awuthi phumule kancane kulolu khamba before ngikubeke nale ndaba. Bathi black is beautiful after besiyeka sokona. White is common, it's cause that's where we got hold on. So on, if ngiba deep ngizibizela itrongo. 94 we were all free, buza mina saba dom free. Poverty nyukiswe kwesidiphini, pusha mntu omnyama noma bekumonela abangani. Vuka mntu omnyama kunde nalobutshani noma kashani. Inyoka sikhona la ngaphansi. Vuka mntu omnyama, sukusicikelela phansi. Buya mntu omnyama, ngisho noma izinto singahlangani. Vuka hle mnyama, buya siqale phansi. Sure, I mean, buya siqale phansi. Ngikhuluma nje u-anti uxoshe nomzali. Ugazi sewaba yiphara, medlula kuyakhala. Kwathi nomama nobaba baxabene, izinto sihlangahlangene. Akusemnandi uma sihlangene nogogo usevela kule izinto zenzeke. I mean, umntu omdala usekhathele nengane. Yes, bizwa ngamavesi andlebe. Every time uma wasu nobhuti wakhe bexabene, izinto zonke seyiphambene. Nedlo zilala ikhaya. Sukusicikelela phansi. Buya mntu omnyama, ngisho noma izinto zingahlangani. Vuka ndle mnyama, buya siqale phansi. So, I mean, buya siqale phansi. Ekhaya sikhule sibahlanu. Life was sweet njengehlanu. Siphila njengoseleni. Cela ukuza sikhohlweleni ukuthi sivelaphi. Mjongeni thethelela somandla. Since we all live to judge one another. Impilo inzima noma ethi ukholo lwami. Siyono zami ngiyosikhava ngaphambili okwebhande. If isala kutshelwa sibona ngomobo, then akunaflop. Basibuyele khona. I mean, basididise umqondo. We lost everything enkathi besilathisa umkhono. Besenza thina black people sangathembane. Sisizibiza ngamagama ngumZulu, ngumSuthu, ngumXhosa, kodwa sonke sibamnyama. I wonder why black on black you undermine me. Why your skin color is same as mine? G, O, D, D, swear color mine. Black thoughts. Yeah. This goes out to all my black people. Clean and clean, yeah. Clean and clean, yeah.